ndio tunaenda kununua.
Mhm.
Mimi na mimi.
Hatujaandika.
But you know.
But I know. Kalas.
Ndio ndio kalas kadi na kula.
Never mind.
Kai. Tuna tuna dali na kuvua kalas.
I told her.
I bought you kalas. So why is it going to be
I told her about kalas.